mashambiki wangu bariki weni raine na biasharane nimbosha kwa nishkende kwe muno na wambela tayo na ukima wa mwere.